Why did it take RobTop so long to make a level that starts in the ship game mode, or really anything other than Cube? And by the way, this is only not the full song, just the song that's used in the level, because, well, otherwise it would have been like 2 or 3 minutes long if the other songs were its full version. Da 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 da